Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphuke lapha ke sizaka noxolo lithe labekhutshwa phaa ngukaivin johnson mfuna mntu lexolisa phaa kubalandeli ke beqela lekhaiza thi semveni kwenyekele ethe yenzeka phaa izolo mfuna mntu lemveni kwemetsh ushilo wathi ke uyaxolisa sapha kubathandi nabaxhasi beqela ke lekhaya ngendlela ke elithe iqela lakhe lenza ngayo kodwa umfana omdala uxolo lakhe lukhatshwa intetha ethi ikhaya izathu izijule ijacu akho ndlela inganzami ingazenzanga amathuba bebawafumene abafana abadala ucinga uba ngona bemba ke lamdlala athe abe ayawuququmbela kodwa ukuthi ujohnson ke kangakubekho nelinye abalisebenzisa ithuba abafana bakhe loo nto ke yabathatha benokubana babe ke bayawuluza umdlalo ephosa kuxolo ke nemvisiswano phaa kubalandeli ke beqela ke lekhaiza chiefs kutsho ke phaa ukaivin johnson ongise okubambela umqeqeshi phaa kwiqela ke lekhaiza chiefs singene ke thina ke lapho ke johnson silibhola lethu akokuqala nje into sayicela thi lapha kwekhaiza chiefs mayithatha ujohnson imnikeza iportion imimqashele yona ithatha udillon shepherd imkhuphe phaa kuqela lekhaiza chiefs umsebenzi wakhe umfana omdala awukho isogqiba iqashe ukhoach waphesheya kolwandle ukhoach lapha eMzantsi Afrika coach waphesheya kolwandle iziqashi assistant coach eyilegend ke yeqela lekhaiza chiefs phaa kula bench ize isusa ubhobhi isuse phaa ujuna mutawa ngabangakwazi ukubana babe yinxalenye ke nomqeqeshi kula bench isigqibo sithatha umqeqeshi nasekela lakhe phaa kulaqela ke lekhaiza chiefs izemveni koko ke ukhaiza mutawunga azibambile ngokwakhe intambo ngoba ke usaphila azibambile ngokwakhe intambo zekhaiza chiefs ancediswe phaa kujessica mutawunga ndicinga uba utshintsho efuna ukwenziwa ngolufuna ukwenziwa naphaa kwi-management akuzibana kukhutshwa iplayers zodwa utshintsho nokhowusha bodwa ne-management ngoko mayeke isuswe ezikhundleni ke kweqashwa abantu ke abazokwenza umsebenzi uba ke ukhaiza mutawunga usayithanda le tim ngaphandle okubana ke akasayifuni ke tim yakhe makayithengise xa ngasayithandi ngoba naye bejonge kakuhle uthi yintoni le idlalwayo le tim uthi le tim ibheka ngaphi xa yena ibuke lo Kaizer Motaung ngamathethise phaa abafana bakhe phaa kumanagement aqashe abadlala i-former players okanye i-legend ke zisebenzi ezazikhundla ajonge itim yakhe uba ayeza ukwazi into yobana ke yenze utshintsho baphulaphula enye into ke esicinga uba thina ke mhlawumbi ke abantu bayilibala akho namnye umqeqeshi ke walapha eSouth Africa okwaphakamisa ikhaphu phaa kwiqela lekaizer chiefs kaizer chiefs kudala abazaba abaqeqeshi balapha abakwazi ukuyisebe abakwazi ukuyiqeqesha isizathu ikaizer chiefs ya ifomishwa isenziwa yenziwa kuba phansi kwesandla sabaqeqeshi ke baseEurope baphulaphu loo nto ke ithetha ukuthi style zeKaizer Chiefs ke sesitayile ke saphaa kwamaEurope ayikwazi ke ukusitshintsha ngoba ngexesha bathi bayasitshintsha bafuna ufaka ke umqeqesho lapha eSouth Africa kulapho ke baye bafumana ubunzima khona iKaizer Chiefs ihambe nzima ayifani Orlando Pirates iKaizer Chiefs Orlando Pirates ayibona nje umdlalo wayo udlala zi-1-2s uyabaleka ufast ngulo mdlalo ke walapha ke South Africa iKaizer Chiefs ngeke yakhelwe ke kulo mdlalo into ethebe ukuthi ke mababuyele phaka ukhosha abafana nomushini etugram o VV abantu babeyiqeqesha iKaizer Chiefs Paul Doleza abantu babeyiqeqesha phaa iKaizer Chiefs babona into kubana ke akuzi bakho umohluko naxa bethatha umqeqesho phaa ngaphandle baphlaphu basogqiba thathi legend yeqela leKaizer Chiefs bayeke lonto ngasifuni ke ilegend zabo bazizonde baphlaphu kuyakuso yamndodwa nani ke ningake ningene nitsho ke into kubana ke nivanjane ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukele.